We bless you, Jesus.
Yesu le nyapa sadame.